Intomusha selo kwa makona awukazibona ingane eyazalwa inamasiyo. Asiyekeni indaba yokufuna ukuzalwa emakhaya anazo zonke izinto. Umuntu omusha awukazi ukubona umuntu ezalwa enamazinyo. Ngamanye amazwi, sonke masiphila emhlabeni sizalwa kukhona izinto esingenazo. Iqiniso ukuthi isifiso sawo wonke umuntu asenziwa into ekhona, senziwa into engekho. Ngamanye amazwi, uNkulunkulu udala idestiny yomuntu ngelekhi yepast. Ubheke ukuthi yini elishoda ekhaya bese akha idestiny yakho. Asiyekeni le nto yokuthi size sibe ku-Instagram shuthe neyimoto, abanye bazoba umuntu phakathi ushuthile nemoto engathi ihamba kanti igiya liphezulu akusiye yakhe. Asiyekeni into yoba omathanda izinto. Now uma ke bazalwane umntwana ekhumisa noma emilisa uyakhala nithi ngoba what she's going through is painful, ibuhlungu le. Now mfundisi aka understand ukuthi what is happening, kwenzakala. But abantu abadala abaseduze kwakhe butumuzi abakhali naye, bayabrasha bemthulise ngoba bathi le nto odlula kuyona nathi sike sadlula kuyo. Bantu abasha yekeleni ukuyibulala ngoba le nto edlula kuyona nabantu abadala bake badlula kuyo. Usana kufuma uphathiswa usathane ukuthi le nto odlula kuyo akekho ke wadlula kuyo.
Hayi
uthi uPaul uma ekhuluma ungayibulali nogada sikhona njengoba sibila phambi kwakho nathi siwenzile amaphutha.